uyu wa 1990 gitugutu umwaka w'2020 umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi yashikirije imbere y'inama nshinga mateka na nkenguza mateka integuro y'ibikorwa nyamukuru leta y'u Burundi izoshira imbere umwaka w'2020 ushira wa 2021. Nkuko yabishikirije komisari do police general Alengiyome Bunyoni umushikiranganje wa mbere yenteguro yisunga umugambi w'iterambere ry'igihugu w'imyaka 10 yaremejwe n'inama shikiranganje yabaye kwa 19 myandagaro umwaka w'2020 ikaba ifise intumbero yo gusabikanya n'abatowe n'abanyagihugu kugira ngo bizoborohere gusuzuma ibikorwa vya leta. Iyo nteguro rero iraba ubushikiranganje bwose uko ari 15 hakaba hariho ibikorwa bwo bushikiranganje bwose buhurira ko nkuko abimenyesha
duhereye rero ku bikorwa ubushikiranganje buhurira ko murabona ko bwa mbere hari ibijanye n'ibikorwa rusangi. Ibikorwa rusangi ni intumbero ya leta yagaragaje neza yuko abenegihugu bagiye hamwe bakamurikirwa n'ababarunguye bakora ibikorwa byinshi cyane kandi bakoresheje ingufu zabo n'amaboko yabo leta igasahiriza canke ibindi bisata bya leta bigasahiriza. Igikorwa kigira kabiri ni kijanye no kuvugana n'abakozi mu dialogue social. Twasanze hariho ingorane zikunda kuba kubera abakoresha n'abakozi batavugana ngo baheze barabire hamwe ikivaho kigeze ivyabagoye n'inyishu butorera hamwe ubongere bapfundikire hamwe ivyo babwirizwa gukora muri kazoza mu minsi ikurikira. Ikirero nacyo igikorwa bwirizwa n'igikorwa ntegerezwa kibwirizwa kugaragara mu byo kirabushikira ubushikiranganje bwo bwose buba bwakoze. Igira gatatu ruguheza leta igashikiriza ivyo yaranguye ni nko gutanga raporo ku bene igihugu. Umushikiranganje wari we wese rero arafise iyo ntumbero yuko uko haciye ikiringo cy'amezi atatu aheza agashikiriza ibyaranguwe bivanye n'ibyari bitegekanijwe. Ikigira kane twarabonye yuko mu myaka yahera akazi ko mu biro kari karamugaje abakozi ba leta tugasanga benshi bakorera ku matelefone abandi bagatanga amaraporo batabanje kwishikira ku kivigo wabo n'igene byagenze. Nayo mpamvu muri no muri ino turi no tunganywa ry'ibikorwa harimo ikibwiriza kiramushikiranganje yuko abwirizwa gushika ku kivi agashika ku rubuga descente sur terrain kugira ngo araba ibikorwa nyene biriko biragenda avyunganira ari ngaho ari ngorane ari ngorane azitorera umuti aho nyene. Hariho igikorwa cya nyuma muri ivyo ushikiranganje bwose buhurira ko last but not least si ukuvuga ko aricyo gitoye ngo nuko aricyo kiri ku rutonde bwa nyuma ariko nicyo gihambaye ibijanye no gufata ingingo zose zikenewe kugira ngo intwaro ibereye isasagare na cyane cyane kurwanya igiturire cyane cyane kurwanya kandi gusesagura itungo rya leta no kurwanya ubunebwe mu kazi n'ibindi byose bituma ibikorwa bitagenda neza ngo abene igihugu batunganirizwe nk'uko byabwizwa kumera.
Inyuma yo gushikiriza imigambi n'ibikorwa ubushikiranganje bwose buhuriye ko umushikiranganje wa mbere Alengiyome Bunyoni yashikirije ibikorwa ubushikiranganje bumwe bumwe bwose buzorangura mu mezi 6 ya nyuma y'umwaka wa 2020 na mezi 6 ya mbere y'umwaka wa 2021. Yaba urongoye inama nshinga amateka, yaba urongoye inama nkenguza amateka, bose bashimye iyo nteguro y'ibikorwa vya leta y'u Burundi bagasaba umushikiranganje wa mbere ko amezi 6 arangiye yogaruka gutanga icegeranyo c'ivyarangu. Mu bibazo byagiye birashikirizwa, Sabina Ntakaruta Imana icegera ca mbere c'urongoye inama nshinga amateka yabajije ivyerekeye umugambi ewe Burundi urambaye.
Ndashimira leta zeyi leta mozi leta zenzi kuri uyu mugambi ewe Burundi urambaye, ariko ishaka ngo uzakanya n'amasaba ko muri uwo mugambi wosingiza kusumengura amaze imyaka ibiriyaminehereze bosingiza bagatera ibiti ku mabarabara twakuze tubibona ibarabara teopiriti mu mbavu n'ibarabara sana ikomeye nabyo abahinga bamufasha kugira ibyo biti batera biti bitaza gusenya ibarabara ahubwo biza kwikingira icyo cyifuzo ndumva ubushikiranganji bubijejwe nyakubahwa ubushikiranganji ba mbere mu gihe bworamba bugafasha bajya basanze bajejwe uwo mugambi wo gukunurambaye ndumva ari intambwe yotewe kandi izohesha agateka igihugu cyacu gikunda cyacu.
Umushinga mateka ndi ku magenge ya Antoinette we abaza utubazo tubiri.
Ni ibibazo twama dukura batubaza cyane cyane abakozi ba leta baravuga ati none ko turi muri leta mbyeyi leta mpozi cyane cyane leta mbyeyi none ko tumaze igihe agashyira batatu mwereza k'akantu kanabi ati none muratubariza igihe bazotwimukira bakaduhana bama batu kotako twakoze neza mugabo ntawe wica nyiranyakuba baradushikiriza tuweze tuzobahumurize hanyuma hari akandi kabazo ndiko ndiyumvira kandi kabazwa hariho muri ntuzenya bavuze yuko bafise umugambi wo kugira amakarata biometrike ya mituweli ku banywanyi ba mituweli mbega none amakarata yoyo biometrike aya makarata y'identite biometrike yoyo azoboneka ryari ko byari byaragiye mu mugambi wa leta.
Umukenguzi amateka Victor agira uko ishaka we abaza ivyerekeye ikiza c'umugera wa corona.
Mbega leta y'u Burundi ntacyo itekanya kugira ngo zifate mu mugongo abashyirahamwe cyane cyane nk'aya twita amasosiyete do serivisi usanga yagize ingorane y'ubutunzi kubera ingaruka mbi zihagaze kuri iki kiza cya coronavirusi.
Kuri ibyo bibazo byose umushikiranganji wa mbere arishura.
Rero twakengurutse nyakubahwa icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka ku bijyanye n'icyifuzo cy'uko ibiti byoterwa ku mabarabara kuri koko icyo natwe twarahigarutse ko muri leta kandi kizohimirizwa kizokorwa aho hose bari bahije kwitunganya bizoja birakorwa imigambi 12 nitwigarukaho kuko nuko twavuze twazanye imigambi ivunaguye bivanye n'umwanya dufise nitweza tugaruke ku yirisita yose twava dusanga umwanya ubaye munini ariko ni imigambi nkora mutima ijanye n'igisata cy'ubuvuzi hariho ibyo leta ibwirizwa kuyikorera mu gisata cy'indero hari inyubako leta ibwirizwa kuyikorera mu gisata cyo kunagura uburimyi n'ubworozi harimo imigambi leta yafashe mu minwe izobwirizwa gutangira amahera ibicijana ku ijana kugira ngo nihave igarukira mu nzira idakozwe nini imigambi urike mu bisata nkora mutima by'igihugu tutibagiye n'ibisata by'ubwubatsi hanyuma yavuze ibijyanye n'amanani murazi ko turi muri politiki salariale pour la réforme de la politique salariale haraho tugeze rero hariho amafaranga leta izirashyiramo kugira ngo abari hasi baduge hariho rero urwego abakozi n'abakoresha n'amasendika bageze ko n'ubu nibaza ko nimba bataraje muri retraite bashobora kuba bari bugende twari twabatunganirije byose kugira ngo bagende basubire bicare hamwe ntihagire uzotumuragwe ku wundi bazobereka mu bushikiranganji bw'igihugu cya leta ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi ngene bwubatse icyo Burundi bufise ubu icyo bushobora kuronka mu myaka 3-5-10 iri imbere n'ingene dushobora gupanga tuti turaze abakozi ba leta bageze ubu buryo burashoboka cyane ntibushoboka harabibaza yuko ikiga cya leta ari yasaho idahera oro ikiga cya leta nacyo kirafise aho gihera naho gihereza bivanye n'ubushobozi bwa bene igihugu icyo kigwa rero kizoba twarabahaye umwanya ukwiye nimba bamarindwi niba bamara iminsi 10 bazokwicara hamwe abakozi abaserukira abakozi abaserukira abakoresha n'abaserukira amasendika atandukanye kugira ngo itapi ikurikira yo kumenya tuti mbega manare turayugurura mbega legalizasiyo irahaba mbega lo salen minimum exige tugeze ko uno munsi turavye irakwiye irakwiye kurenzwa ko ibyo byose tubihabwa na projection izokugwa par rapport ingene ubutunzi bw'igihugu bwifashe bushobora no kuduga mu misiri imbere ataguhendana uko abantu bagiye guhendana ndaco vyuva mu twoshobora gufata amadolari make tukagira tugafyatuza ama kontineri nka 50 cyangwa 500 y'amafaranga y'amarundi tukaza tugasesa ngaha mu gihugu hanyuma abantu bagasigara bayatwara bayikorera baburi cyo bagura kuko ikibaye inflation naco yabikimaze tubwirizwa rero kugenda dufason realiste naye ndagitevyeho gatoyi murantumwe ariko abantu bahumurize abakozi ba leta bahumure
mwamenya ko abashikiranganje bose bagize leta y'u Burundi bari bishikiye aho mu kigobe kumviriza ibyo bagiye kurangurira abanyagihugu.